aha rero higigwa imyigwa myinshi aha muri ni muri section bâtiment plombier ari naho higishirizwa ibya masoneri ni naho ariko harabera ihiganwa bya masoneri aha dufise imisore itanu yahiganywe mu ntara mugabo barashoboye gushika muri competition finale muravyumva namwe rero yereka muri misi imbere namwe muzoza muri competition eh kuko aba bafise hagati y'imyaka 16 na 25 abariko barahiganwa murabona ni batanu iki gihome gifise ni gihome cy'amatafari ahiye sivyo none murabona gifise amadirisha abiri aya madirisha abiri afise senti murabona senti senti nigihome nyene hirya no hino gifise senti murabona senti ifise epaisseur ya 1 cm largeur ya 5 cm murabibona izi dimension rero bategerezwa kuzubahiriza batazubahirije hari hamanota ca agabanuka
ugiye kuraba turabona mufise abagera kuri batanu batowe gute
aba kugira ngo babe batanu hatangiye kuba ihiganwa mu ntara izi ntara zigize u Burundi hanyuma rero kumwuga kumwuga bakaza barakuramwo umwumwe gushikaho twageze nkangaha muri masoneri kuba competiteur batanu bahiganwa batanu niho rero twageze ubu rero bariko barahiganwa kugira ngo tubone uwa mbere gushika kuwa nyuma
nk'abariko barakurikirana no rwaruka mucamo basaba iki inyuma yari no higana
bisaba ico twobasaba abantu bariko barakurikirana runo rwaruka nuko competition iheze batoca babaheba ahubwo bobandanya nizo nayimbeje kuvuga bobandanya babankadra kugira ngo donc babaranforce les compétences kugira ngo mu minsi imbere bazokore ibisumba ngaho neza
urugwaruka nago mu rusaba iki
eh urugwaruka nuko rutovunika inkokora cyane cyane abatazo bababaye bambere ntibavunike inkokora ahubwo bagira umwete nabo bazoba bambere
urugwaruka nago rukiri mu mashuri rukura kurikirana ingene biriko birakogwa
urugwaruka ruri ngaho amashuri muri kuri amashuri rurazi neza yuko hari imijyango myinshi itunzwe n'abantu bakora imyuga nabo kandi birababeshejeho nabo nyene tubasaba ko mu minsi iri imbere mu kwimvira ko nabo bazotunga imijyango boharanira ibintu by'imyuga kugira biteze imbere bongere bazokuteza imbere igihugu cyabo
dusozere mu idondoro
je nitwa Niyonkuru Eugène mu bisanzwe je ndumukukuruke mugabo nahora nkora ngaha yego
mashariki tv tubashimire
nanje ndabashimire